Kel, 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 kel. Ngicela ukunyakaza, ngizamusiza wena la, ngifuna ubaba.
Hawu. Ntombazane.
Ubani ke loyo?
Ngawubuza ibhasi ibhaliwe. Chisika iwani?